Malini umchumbulo?
Ten rand.
Malini?
Ten rand.
Oh, kuthengisela bani?
Ma?
Ngubani umthengiselayo?
Ngumama.
Umama. Okay, ngikhiphele lo mnandi. Lo right.
Injani now?
Oh yeah, all right silo. And 10 rand. Manje uya esikolweni? Ufunda bani esikolweni?
Ngifunda grade 1.
Grade 1. Ngubani igama lakho?
Mina nguAphelele.
Aphelele. All right, uthenga amlondusi. Ucoka sesibani sicathulo?
Mina.
Eh.
Ngicoka ses 11.
Ses 11.
Yeah.
Manje why ungagcoka isicathulo namhla?
Isicathulo.
Eh.
Angithemba uzima le ungithengela isinyeshelo ngelele.
Unalesi?
Eh.
Awu.
Eh.
Oh, ngiyabona. Okay, bamba la, uthenga isicathulo. Yes. Yeah. Uthenga isicathulo ne. Yeah. Musuka lapho ekhaya ngithi.
Eh.
All right. Yeah. Bon me. Uthe khaya kamotsi. Thatha la. 600 le, yes. Yes, baleka bangakuboni bangani bakho. Me yokugcina. Bon. 800 bangakuboni, yes. Yes. Fihla ke, hamba ekhaya. Yeah, baleka nomjumbula wakho, yes.
Yes.